Amakachi. Ikpeba! He scored! Ikpeba with a superb goal for Nigeria.